onyankopɔn twee duampɔn wo na woyɛ tete kwafra mo anyame a yɛde wokɔko a yɛdi nkonim sa ɔsorosradeɛ ɛbɛfie nufutabraba a amansan nyinaa ɛnom bie ɔma nsuo nyankopɔn a wode kɛntɛn sɛ nsuo kɔsi nkwantimfi ma amansan nyinaa ɛnom bie nkwankyɛn dunsini a adesuafoɔ nyinaa soɛ wɔn nneɛma wɔ so na ɔgye wɔn ahomeɛ mununkum sɛkyi obiri fɛntɛmfrɛm a yɛde wo sradeɛ na yɛnwɛ wo nam mununkum sɛkyi wo na woyɛ dɛnkyɛm kuku tetakɔɔ pentempenempi a yɛde atumpam ɛna kyerɛ wo kasayɛ ase osi pipiri pitimpenempi na ne nyame a wode fɔntɔm frɔm agye yɛn taataa abɛdu pɛmpɛnsuo yi akwakyɛnkyɛn ma a ɛte sɛ yɛn na nkaeɛ nso yɛn ne hwan pɛtɛburu bɛnkatakyi a woforo pataade biara da wokum kɔm wɔ yɛn afiefie mu ɔsoro abuburo aprana yerɛ mo kwankyerɛfoɔ a daa woma yɛte ɔsoro nkrato a ɛɛdɛ benkum ɛne nifa koro ntɛ nyansa petere paa wode bredum boɔ ɛna tu afasuo